Sikosea wapa mwaka siya Sipua makosani kwa nivwerea Tishindo lala ukumitana Rangu kusitena mavuni hangu Usuni hara na mwupara Doiro nikakuturikia Nikakuturikia Nitoiroya Nikautuni dela Ustoya nama Nikakuturikia Nitoiroya Nikautuni dela Nitonana Tungura wanadi wa mna wao Ukaula viyao